Twiteguye kubaramutsa ufite bakunzi imbonesha kureje CTV twa turi kwa 26 Nyakanga umwaka wa 2022 akaba ari wamanya kwashikiriza amakuru avuga mu rurimi rw'ikirundi jewe Christophe na Nshuti akaba yaje ngenda abashikiriza n'amakuru niwe mu buhinga bw'ibyuma twa turi kumwe na Salvatore Nicitegetse ariko arakora ibishoboka byo tubwiranwa n'amajwi n'amasanamu bashikiriye neza atankomanzi amakuru tugira tubashikirize akaba agizwe n'izindi nkuru zikurikira Abenegihugu bwoje mu mababa yo kuri Shanike baje ku kibuga cy'indege n'ibarabara rya Kote b'Umutakura barashima yuko ayo mabarabara ameze neza Umuyobozi mukuru w'ikigo BPE yagize ko kingira ibidukikije arabeshyuza amakuru amaze iminsi ashaka kungurukana ubumenyi avuga yuko ubuyobozi bwo bwanyuje inkende ziba mu ishyamba ry'icyo kigo BPE Umutambukanyi w'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi asaba kugaruka kwinonora imitsi bongera biteza imbere Ido ni do mu kanya Abenegihugu bwoje mu mababa yo kuri Shanike baje ku kibuga cy'indege n'ibarabara rya Kote b'Umutakura barashima yuko ayo mabarabara ameze neza inkuru twateguriwe na mugenzi wa Prosperi ni ibitanga
Abenegihugu n'abagendesha imodoka baca mu ibarabara ryitiriwe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana riva kuri Kotebu gerekeza ku Mutakura barashima ibikorwa bijanye no gufurira ibinogo biri mu iryo barabara ibyo bigashikirizwa n'abenegihugu mu gihe imbonesha kure JCTV yariramutse iciye muri iryo barabara ahandi bashima ibikorwa byakozwe ndi ku barabara riva kuri Shanike gerekeza ikibuga c'indege Melchior Ndadaye baravye uko hasa mwa kino gihe abenegihugu
Sarikabu ni mbikugiri matoka ni zikende zira ononika. Ya mamorotisi ila kenda karamina kuweka ni ino kiosi ila kenda matina kenda ononika. Bichabisa wako arongo mkira kukia ati jenu mwani kwa hali bisa kuchisha mkabu ni mbirimeze neto ya chusango kwa kukia pia mkule kule ila kwa kala vila rimeze na kwa sako ulisha mkabu ni mbikugira ngo chuma hivi kende vila ononika.
Tupashi imiri?
Misi hezi wala gira kichikugira ngo watushiri ho akakrabie barasanza hanyuma birakura biratuma amashimu yogabanuka nako gahengwe mubona ngaha abantu biyunguruza ku mamodoka cyanye abafite uburyo bw'amamodoka bashaka kuyunguruza ko akuri ku gahengwe gatonya dufise buta yuko leta yogira akigoro igakora uko ishoboye kugira ngo yose ibarabara ryiza ngaha twebwe abiyunguruza byuma cyanke abagenda n'amaguru ntabwo biborohera kuvuga uri karagenda n'amaguru bisigura neza ariko aragenda akwepa amashimu w'imodokari usanga yamuburyo bitavuye ku mpamvu z'abashoferi cyangwa karakoresha icyo cyuma arasaba ko ariko akwepira amashimu usanga ukaragenda n'amaguru hariya aciye amusanga iyo yiwe gituma dukwiye kugira ngo dusabe leta ifashe igerageze kurinda nabo ndiho ndabona ko tukorohera
ibindi byiza kwerekana ishusho ryiza ry'iri barabara rya Rukoro n'uvuye mu nama ubona ayandi mabarabara iyo dusubirwamo kandi nayo ndabona bariko baritanga kabisa yego nk'amabarabara rya Mutakura naryo ni barabara rikwiye gusubirwamo cyane ibarabara rikoze neza cyane cya mbere turamanze gushimira n'icyubahiro umukuru w'igihugu ukigura ariko aragira ko kudukorera iterambere ngaha mu gihugu cyacu ibarabara ni ryiza cyane yatuma abantu biyunguruza mu buryo bunyarutse kabisa turagishimira umukuru wacu leta yarakuye amaboko mu mpuzu kabisa ikirakora cyane ikirita ibikorwa abenegihugu nabo nyine barabishima nka twebwe abenegihugu
dutandukire mu yavuga mu bidukikije umuyobozi mukuru w'ikigo wa BPE kigeze gukingira ibidukikije arabeshyuza amakuru amaze iminsi aca kumbuga ngurukana ubumenyi avuga yuko ubwo buyobozi bwo bwaranyuruje inkende ziba mu kigo wa BPE akavuga yuko hari umwe mu bakora muri icyo gisata yashatse kubambika icyeyi
Inyuma y'inkuru zigize iminsi zica ku mbuga ngurukanabumenyi zivuga ko hoba harabaye inyuruzo ry'inkende zari ziri mu ishyamba kimeza rigenzurwa n'ikigo ubepeye bwasigara ca Bujumbura aho ubuyobozi bukuru bw'ico gisata bwatungwa gatoke ko aribwo bwa bwaranyuruje izo nkende bifashijwemo n'abazungu Berekimase Hatungimana umuyobozi mukuru w'ikigo ubepeye kijeje gukingira ibidukikije arabeshuza ibyo bihuha akavuga ko byoba byatanzwe n'umwe mu bakozi bo muri ico gisata yashatse kwambika ibara uwo muyobozi ati igihe cy'amajambo cyaraheze ubuhageze ko dukora ibikogwa gucyo nyene akaba yaboneyeho nakajyo ko kumenyesha ko ikigwa rongoye cyagwanije imiriranya kanga ku rugero rushimishije bakaba bari ko bijukira gutera n'ibindi biti muri wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye
urumvise bijya bintu mbonye biko yakera ku mbango karabumenyi ntizantambaje cyane kuko wari karikwiragiza nasanze ndamuzi uri kabikwiragiza yitwa Niyonga Alphonse akaba yarigeze kuba umuyobozi ajejwe amashamba muri kino kigogene bisigura yuko ivyo ngaha byose arabizi n'izo nkende azizi gushaka ntamaje nuko atavuze igitigiri kuko mu mwaka wa 2021 yarasubije umubanga y'ubuyobozi bw'amashamba ariko ndazi mu mpapuro za Romizero Prince uwamusubiye ntiyamubwiye inkende zisanzwe ziba ngaha igitigiri igene zari ingene zingana hariya nayo ntibyantangaje na gatoya kuko uwo Niyonga Alphonse mu mico yiwe no muri kamere kiwe ni umuntu azi kurema inkuru kandi inkuru yo gucafuza abantu kuko ibintu nka byose ubwa mbere byanditse nyiramara abonye n'ibindi yagerandika bitandukanye ariko ndibaza yuko ubutungane buhari ubutungane burahari kandi abwizeye nibashaka yuko jewe umuyobozi mukuru hagari kino kigo muri no minsi kino gihe ntanga umuco nzo gutanga icyo namenyesha nuko zijya muri ziri ko ziracana cyane ko ni inkuru zigamije gucafuza izina rya Hatungimana Berekimasi gusa nta kindi kirimo kuva ejo ku munsi w'Imana aho zijya muri zitanga gusambira n'abantu benshi bamaze iminsi bacye batanga kuza kuraba izo nkende ko zibatsira kandi barazisanze icyo namenyesha nuko nziya nkende murabona ngaha ntavyo duse tuzigaburira nkende ahanini zitunzwe n'ivyamwa cyangwa amashurwe y'ibiti ariga iyo rero kino gihe murabona igihe cici kimaze iminsi ari gihe usanga izo zifungura byagabanutse bikaba ngombwa yuko zica mu tundi turere na cyane cyane yuko kino kigo zisanzwe ziba mubona atazitiye kandi ziba ku biti atanu kundi kuntu kuhari zikingena umuntu zitangira kudushobora zigumiza ngaha nico gituma ubona zamaze ziriko ziratembera nizo usanga ziriko ziratembera mu myano y'abantu hari n'abantu bati baza kutubwira bati inkende zanyu zaje kutwononera ugasanga zagiye konona ibintu mu ngo z'abantu mpamvu bintu bitandukanye cyane cyo namenyesha nuko mwebwe musanzwe muri mu bimenyesha makuru muza n'ukuri amakuru yo muyo muyarose mubwire na bagenzi banyu bamenye ingene bafiritira amakuru bamenye n'amakuru bamenye amakuru ayo yo batanga uko bijya byaratose kaje ma personality kandi nibaza yuko bitazoherera hajya ibintu bizoherera hajya nzogerageza niture abajejwe cy'amatohoza n'abajejwe utungane kugira abantu ndangize uko ujya avuze zijya nkuru ntegereza gusaba aho yaciye hose ancafuza asubire hace abeshuza kugira ndabe yuko izina ryanjye dusubira kumera nka kare ni uko muje ngira zahumuye sino mwaci mu gatondo cyangwa amasaha ku mugoroba izuba rimaze kugira imyenda mwari kuzibona ikindi bamenyesha ni uko hari n'abavuze ati none ni muramuka zitwara mu kibanza kibi kibereye mu bisanzwe ikibanza kibereye ku bikoko nk'ivyo ni mu ma parke national mu ma parke national aho ibikoko kuko bibayeho ku mpuze ku miryango bibaye ku miryango bisigura ko udashobora gufata inkende yari ngaha muri kino kigo ngo itware ku rusisha bitwara ahandi hantu utayitwaranye n'umuryango wose zari kumwe kuko ishitseyo ibindi bikoko isanzwe biri mu bwoko bumwe burayinumba mbere ugasanga n'ugupfa yapfuye ibyo twabibonye hariho nk'ibikoko tumaze iminsi dufata dutwara ku ntuze mu maparike mu mpongore kama ngira mwarigeze kubona nk'ingona twakuye mu mwonge ngona twakuye mu gatumba tukazisubiza aho zitaruza kuba bijya n'ibikorwa igikorwa kiciye bishyira ku ibintu kijobe iyo kirakora ikindi ndabamenyesha ni uko twe turi ikigo cy'igihugu cy'ibintu kiri muri kiri kukivi ubu turetse amajambo ari karavuga turahanzwe n'igikogwa n'uyu mugambi w'indurambayi ariko turategura imibyaro y'ibiti izotangura guterwa mu kwezi kw'icumi na kabiri kugira dukingire imisozi dukingire isindimwa tongere dukingire n'inkombe z'inzuzi kugira bino bihomoka biza biravuka turareko twabirwanya ibyo bikorwa turimo abasigaye abavuga aya mu bagira abavuga amatesho twomenyesha yuko atakibanza bagifise kira noneho na nyesho mu gihugu cyacu cy'ubundi avuze ati umwanya w'amajambo urahetse atubona ibikorwa turi ngaha turi ibikorwa abazokenera kumenya ibikorwa turiko turakora baratu dusanga ku kivi tubereke kuba turiko turakora hanyuma tubasabe abantu bavuga amajambo ya muhe gucafuza uyu n'ubundi twasaba yuko nuko abantu boyirinda kuko ntaduteze imbere ahubwo dusubiza inyuma ugasanga twe tuyamenye abatwenze ibijyanye n'imiriro nyakanga ni ukuvuga ko imiriro nyakanga murazi yuko kenshi byari mu migenzo y'abarundi yo guturira kugira barondere imiyonga barondere uburagiro ariko rero kuva mu mwaka wa 2018 uyu mugambi wa bindoramba utanguye gushyirwa mu ngiro twarabonye yuko imiriro nyakanga yagiye iragabanuka kuko umugambi wa bindoramba ni umugambi urimo inzego zitandukanye inzego z'umutekano inzego zo kwivuna basi abajeje intwaro na twege rero abahinga dusanzwe dufashanye n'uwo mugambi kugira tugwize ibiti bitekwa nuvuga ariko byagiye biragabanuka naho usanga bigoye kugira bihere burundu nuvuga ko muri uno mwaka ahantu hibonekeje imiriro ya nyakanga twavuga yuko bagerageje kwimonogoza ni mu ntara ya Bururi ubanza ni hantu hatoya hahiye no mu ntara ya Cankuzo hamwe n'ikarusi ari gice kitari gito cy'uruhongore kama rwa Ruvubu cyaturiwe icyo twe tuvuga turakora icyo tubandi tuvuga turakora no guhimiriza bene gihugu n'abajeje intwaro guhera hasi kuduga kugira tubereke akamaro ko gukingira amashamba tubereke n'ingaruka mbi z'imiriro nyakanga ikindi ni uko turaje rya tegeko ari tegeko ryashyizweho ritumirira bene gihugu bose kororera mu mpongore ibyo ni byarafashije gukingira ibidukikije kuko naho umuntu aba yatumye aba baturiye abantu baba baturiye ntibaze ngo aze kuharagira ntibaze ngo aze kuhakura uragira izo rero ziri mu ngingo leta bagiye yagiye irafata ziri muri ko biratuma imiriro nyakanga iza iragabanuka
amakuru yacu tuyarangirize mu bijyanye n'inkino no kwinonora imitsi umutambukanyi w'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi arasaba urwaruka kwinonora imitsi igongera kwiteza imbere
Ugwaruka rusabwa kwijukira kwinonora imitsi bakongera bakiteza imbere biciye mu nkino ibyo nabyo ngo bigatuma umuntu agira amagara meza ibyo bishikirizwa na Honorable Ange Denise Kamere umutambukanye umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu gihe umuryango w'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi bari baramutse bashikiriza ibikoresho bigizwe n'imipira y'amamayo y'ukwambara hamwe n'imipira yo gukina ku basanzwe bahurikiye muri koperative abahizi kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2025 nyakanga umwaka wa 2022 ku kibuga c'inkino cha Deseya mu Kigobe
munezero kuri twebwe kuko ne twabivugaye n'umuryango wacu twarumvikanye yuko koperative abahizi twoyiba hafi igihe cyose mu byo bazaba bakeneye haba mu bijyanye no kwinonera imitsi cyangwa mu bindi bikorwa bindi bazashobora gukora nk'uko babishyize mu ndinganizo zibigura imayo zibakwiye mwese n'imipira kugira ngo ushobore kwinonora imitsi kwinonora imitsi bihamagarira cyane abantu bose kugira ngo baze barabikora kuko biri mu bigize amagara yacu bigatuma dutera imbere bigatuma kandi n'umubiri wacu umererwa neza ni nayo ntumbero rero nihamagarira abajene kumva yuko gukina umupira kwinonora imitsi ukongera ukiteza n'imbere ni muri iyo ntumbero yo twazanye imyambaro y'impuzu kugira ngo tubahe mushobozi barakina musa neza murakoze
nshuti bakunze mbonesha kureje CTV akaba ari hatangirije n'amakuru yacu twongera twibutsa yuko mushobora gukurikirana ibiganiro bya JCTV muciye kuri Facebook Twitter Instagram YouTube n'izindi mukandika akajambo JCTV murakoze naho gutaha.